music again. In a day hot like fire. This in the jail. Fera zenye zote tumechoka sikiza. Daily ni mwongo kutupanga kadonda. Sambaza mumbe seti ndo mkule kabisa. This in the jail.
Wametawala dunia. Wajerumani na jeuri yao yote wameipiga Ulaya.